Sele kudlule ngaphaya kwenyanga ezintathu sukela oko kwawa isakhiwo secawa ka-TB Joshua nalapho kwabhubha abantu abayi-115 abayi-85 kubo ingabemi boMzantsi Afrika. Kwinyanga epheleleyo urhulumente ubuyise imizimba eyi-74. Imizimba elishumi elinanye yabemi beli ayikabuyi eNigeria. Urhulumente uthi akayekanga ukusebenza nzima ukuqinisekisa ukubuyiswa kwale mizimba.
Ezi bodies ezishiyekileyo ezi-11 zishiyeke because asibanga nako uba siqiniseke uba ngobani. Kodwa oogqirha abenza izinto kuthiwa zi-DNA basithembisile uba usekhona umsebenzi abangawenza.
Umpho, uThepo noTebogo Mahlwele basalinde umzimba kamama wabo. Kangangentlungu abakuyo abakwazanga ukuthetha kwikhamera. Kodwa bathumelele SMS ithi, usapho lwethu lusadinga ixesha okwangoku akukho nto singayithetha, mhlawumbi singakwazi ukuthetha xa umzimba kamama sele ubuyile. Urhulumente akaqinisekanga ukuba yakubuya nini le mizimba okanye yakubuya konke konke.
Sithanda nje ukuthi sixelele izifemeli uba mazithi ukuzama unyamezela. Siyayazi uba inzima leli xesha kubo ngaphezu koba kuzawuyiwa kwi-Christmas, lixesha apho ii-families zidibana khona and bona bazabe behleli bengazi uba umntana uphi or utata uphi or umama uphi. Into esiyicelayo nje kuba mamaka sinyamezele, sisifuna sisathanda ukutsho uba sizawuyigcina isithembiso sethu soba sizawuhamba siwugqibe lo msebenzi njengoba besithembisile and upresident ethembisile ngawo.
Urhulumente uthumele amazwi ovelwano kwezintsapho esithi nangona kunqongophele uthethwano, wona amalinge yaqhuba ukuqinisekisa ukubuyiswa kwentsalela zabo. Ndinguzikhona tshona, eRhawutini.